Lowe ngumdlali weKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns uGeorge Maluleka usephumele obala ngokufudukela kwakhe kuKrugerUnited. Lo mdlalo neminyaka engu-35 ubudala wethulwe iqembu leMotsepeFoundationChampionship kuLwesithathu. Maluleka okukholakala ukuthi usayine inkontileka yonyaka neKruger uzwakalisa ukujabula ngokugcina ethole ikhaya ngemuva kokulaxazwa amaZulu ekupheleni kwesizini edlule. Ijabule kakhulu, abafana balungile futhi bahle kimi, ingakho ngithi ngizizwa ngisekhaya, usho Maluleka. Izosengathi sekuphela amasonto ngilapha, kodwa isonto lami lokuqala kuphela, kodwa kuze kube manje kuhle konke. Izikhathi zokuqeqesha, amakhombo nokuqonda phakathi kwami nabafana, ngakho ngijabule futhi ngisazojabula. Njengomunye wabagadla abanamava ku-Premier League, kukhulu okulindele kuMaluleka. Kanti lo mdlalo wakwagijima kumakhosi nakumasandawana usayilungele inselele phambi kwakhe. Ngicabanga ukuthi kubalulekile kumina ukuba ngumuntu, ngaphandle kwesipiliyoni nakho konke ngiza nakho. Kodwa laba bafana, njengoba usho, ugqozi lubalulekile. Kanjalo negalelo, ngifuna ukubazisa ngokungena nokuphuma komdlalo. Ngidinga nje ukubaphusha, ngibakhuthaze kancane, kwengeza uMaluleka. Kodwa ukubambana yinto engiyizele lapha, futhi ngifuna nje ukubakhombisa ukuthi kuyenzeka. Yilapho nami ngaqala khona ngisemncane kakhulu, futhi ngibheke ngabovu ukwenza umsebenzi wami. Ngakho-ke okokuqala, ngifuna ukukhuthaza, ukufaka isandla nokuphusha abafana. UGeorge Maluleka angasabonakala okokuqala kuKrugerUnited uma sebebhekene neBarokaFC emdlalweni weMotsepe Foundation Championship ngoMgqibelo.